Okay. We have a problem e kgolo mo South Africa, like rena le bothata ba batho ba ba sa itseng go bua sekgowa ne ga bona batho ba sa itseng go bua sekgowa le problem batlhoile ba fana ba le ba ko disabakong ba le ba ko masenteng ba bo yeah bra ba di-redbet le machirela bo oh my gosh why because of English sekgowa just because ga o itse english motho wa modimo sekgowa o tlhoetse motho sekgowa. No, I think government should do something about this, like people are going to murder each other because of English. Sekoa. Sekoa se sekoa.